Tuam shine, jana kakatan.
Daddy bro,
on the beat.
mshane, sanaa ya nyumbani songe mbele.